Tashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse gute bakunzi bacu hani Washington DC muzindukanye na Jodiane Ninahazwe ikaze mu makuru n'ibiganiro twafitiye muri kino gitondo. Muti rero twabateguriye iki mukanya turaza guhera ku makuru agezweho mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika. Inyuma y'iyo makuru haraza kuza ikiganiro ejo, inyuma y'ico kiganiro c'urwaruka muca mukurikirana dusangira ijambo musangwe ikaze. Reka makuru yacu tuyahere mu yagezweho ijyanye no ku isi tuyafatiye muri Afurika y'Epfo. Abajejwe gutabara ejo kwa gatandatu bashoboye kurokora umuntu umwe agihumeka nyuma y'iminsi itanu yari heze asenyukiwe ko n'ibibomoke by'inyubakwa y'igorofa zitanu. Inyubakwa asenyutse ku munsi wa mbere w'inondwi turiko turasozera niyo mu gisagara citwa Georges kiri mu burengero bw'intara ya Cape. Abategetsi b'iyo ntara bavuze ko igihe iyo nyubakwa yasenyuka ku munsi wa mbere abantu 81 ariyo bari bayirimo. Muri aba 13 vyaramaze kwemezwa ko bitavye Imana, 49 bararokotse, 39 nabo baracaronderwa iyo bari. Buramatari w'intara yabereyemo ino sanganya yavuze ko kubona hari uwashoboye kurokoka inyuma y'amasaha 116 ari gitangaza cigendera. Ibikorwa vyo kurondera abagera kuri 39 biracabandanya. Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda cyo tubandaniriza mu vy'intambara ya Israel na Hamas. Israel yarayigavye ibitero mu bice bitandukanye vy'intara ya Gaza. Ni nyuma yuko ku munsi wa gatanu Amerika na ONU vyatangaje ko birajwe ishinga n'ingene Israel iriko iritwara mu ntambara ihanganyemo na Hamas. Amerika n'ishamwe mpuzamakungu ONU vyavuze ko ari nk'amwe Israel yogaba ibitero mu gisagara ca Rafah kiri mu bibarizwamo abantu benshi vyo barakaga. Itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ijwi rya Amerika rishikesha ino nkuru rivuga ko mu bibanza Israel yagavyemo ibitero ejo kwa gatandatu harimo ivyegeranye n'imicungararo yaho ishamwe mpuzamakungu ONU igemeza ko Israel yazibiriye imfashanyo z'abagira neza bashaka kwinjiza kugira ngo bahe abanyagihugu bo mu seruko bw'igisagara ca Rafah intara ya Amerika na ONU bitabariza. Icegeranyo ca Amerika cari kirindiranywe igishika ku munsi wa gatanu casohotse cerekana ko Israel yarenze ku mategeko yubahiriza agateka kazi na muntu mu gukoresha nabi ibigwanisho Amerika yahaye Israel. Ariko aha Amerika muri ico cegeranyo yakoze bice mu shikiranganje ujeje imigenderanire yayo n'ayandi makungu iragwa ikagaruka igiriti nta bimenye itso sindamusiga dufise ko vyukuri Israel yakoresheje ibigwanisho vyacu mu guhonyanga amategeko mpuzamakungu. Icegeranyo ubushikiranganje bujeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu bwasohoye ikigaruka kuvyagirije vyuko Israel yahonyanze uburenganzira bwa muntu casohotse inyuma y'imisi ibiri gusa president wa Amerika Joe Biden agabishije ku mugaragaro ko hari imfashanyo y'ibikoresho vya gisirikare zitazongera gutangwa ari nk'amwe Israel yogaba ibitero mu gisagara ca Rafah. Igisagara twabwiye ko ONU yemeza ko kibarizwamo abantu benshi batejejwe izabo abariyo bagera ku miliyoni 1,800,000. N'ubwa mbere rero leta ya Amerika iramutswa Joe Biden ishikirije impungenge nkizi kuva intambara ya Hamas na Israel yaduka. Ijwi ry'Amerika turacabandanya n'amakuru tubafitiye ubu ni mu karere k'ibiyaga binini. Umurwi urwanya ubutegetsi bw'u Burundi retabara wamirira kure ivyagirije vya leta y'u Burundi biwegeka ko ibitero vya grenade zamijaguwe mu bice bitandukanye vyo mu rwa mukuru ubutunzi bw'ico gihugu Bujumbura ku munsi wa gatanu. Mu itangazo umurwi retabara wasohoye wagize uti: mu kiganiro ushikiranganje bujeje umutekano w'u Burundi bwakoranye ku munsi wa gatandatu n'abamenyesha makuru, umuvugizi w'ubwo bushikiranganje Pierre Nkurikiye yegetse ibitero vya grenade ku murwi wa Red Tabara. Kwihutisha kwegeka ibitero bigabwa mu Burundi ku mpande zitandukanye atamatohoza yimbitse arakorwa bitera kwibaza uruhara rwa leta y'u Burundi muri ivyo bitero. Itangazo ryashizwe ko umukono na Patrick Nahimana avugira igisata ca politiki muri Red Tabara ribandanya rigira riti Red Tabara irahakanye yivuye inyuma uruhara muri ivyo bitero. Na munsi wa rimwe uwo murwi uzigera ubangamira insirakarengane z'abasivili. Muri iryo tangazo ijwi rya Amerika dufitiye kopi, Red Tabara yongera ko iti ubutegetsi bw'u Burundi bwari bukwiye kwitaho ibibazo bikomeye bihanze u Burundi aho kwitoza utunyoni mu gusamaza abantu buvuga ko buri mu matohoza y'amabi buzi neza ko bwakoze. Red Tabara irahojeje imiryango y'abakozeho n'ivyo bitero. Umugwi Red Tabara ugwanya ubutegetsi bw'u Burundi ugize ico uvuga mu gihe abatavuga rumwe na leta y'ico gihugu bemeza ko ibitero vy'uno wa gatanu ari nkinamico y'ubutegetsi bw'ico gihugu igamije gusamaza makungu n'abanyagihugu kugira ngo ibazo bimaze iminsi bihanze u Burundi birimo ubukene bw'igitoro buri ku rwego butari bwakabeho kuva Burundi bwabaho n'amajambo president w'ico gihugu amaze iminsi ashikiriza akavugisha benshi ku mpande zitandukana vyibagiranwa ariko hanizindi mpande zivuga ko ari bitero bishobora kuba vyagabwe n'abatishe imipfungwa rya Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi bifuza kotsa igitutu ubutegetsi. Ijwi rya Amerika ntiryabashije kuronka uwemera kuvugira kuri mikro zacu izi mpungenge zose semejwe n'abatandukanye bakurikirana hagufi politiki y'u Burundi barimo batavuga rumwe na leta abaharanira gateka kazi na muntu n'abegereye ubutegetsi. Ico bikoze ku mbuga ngurukana bumenyi ku munsi wa gatanu mu gatondo hari hiriwe ubutumwa bugabisha abanyagihugu basaba kwiyubara kuko kubwanditse ubwo butumwa umutekano wari gushobora guhungabana umwanya n'uwundi ku munsi wa gatanu. Uruhande abanditse ubwo butumwa bwo kugabisha imbere ko za grenade zitegwa kwa gatanu begamiye ijwi rya Amerika ntiryabashije kurumenya kubera ko rukoresha amazina rwihishwa arimo nk'ayitwa urutare. Hagati aho u Burundi bwegetse kandi ibitero by'uno wa gatanu ku Rwanda naho ataco u Rwanda rwari bwabivuge ko kugeza igihe twategura iyi nkuru inshuro zitari nke ala mukuru arinda icegera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda yumvikanye akatari gake avuga ko atakuri kuri mu bishikirizwa n'abategetsi b'u Burundi ku bitero vyegekwa ku gihugu ciwe. Ibindi kuri no nkuru y'ijwi rya Amerika yateguye ku bakunzi bayo mu Burundi reka muyisomerwe na Thierry Ndayishimiye ikigali mu Rwanda.
Uko bishikirizwa na Lieutenant Colonel de Police Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati n'umutekano mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku murango wo kuri wa gatandatu wagirizwa gutera ico gisasu ubuhungu vena yahavuye afatwa afatanwa n'indi grenade atari bwaturitse. Muri ico kiganiro nyene Lieutenant Colonel de Police Pierre Nkurikiye yavuze ku Rwanda arigo ruha inyigisho n'ibigwanisho abo baza gutera ibyo bisasu rukabinjiza mu gihugu u Burundi rubacishije mu mugwi wa Red Tabara.
Dufatiye ku matohoza amaze gukogwa n'ivyo abanyene bafashwe bivugira bano bantu bategurirwa mu gihugu cy'u Rwanda nkuvuga ko binjizwa bakigishwa iterabwoba n'igihugu cy'u Rwanda mu gihugu cy'u Rwanda hanyuma kigaca kibarungika mu mugwi w'iterabwoba bita Red Tabara kugira ngo begere ku rubibe rw'u Burundi aho bashobora guca binjira mu gihugu cy'u Burundi.
Kuri ibyo leta y'u Burundi yagiriza u Rwanda go naco rurabitangaza ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye abicishije ku rubuga rwiwe X rwahoze rwitwa Twitter igihe c'isaha 4:38 z'uyu wa gatanu nyene akaba yaciye ashikiriza ubutumwa abarundi aho yahojeje abakozwe ko nico gitero yise c'iterabwoba agira ati turahojeje ibyimva mutima abakomerekeye mu gitero c'iterabwoba gihejeje kubera ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Bene Burundi nimugumye umutima iterabwoba ntigigeze ritsinda amahoro bitewe bitebuke ababikora habazofatwa bakubitwe naye mu gahanga Imana niyo nkuru. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu abanyagihugu bari mu mirimo yabo n'abandi barengana bariyamiriza ibyo byaraye bikozwe bakavuga ko bababajwe n'inzira karengane zakozwe ko nibyo bisasu
yangendera gahitse rwose kwako buzima umuntu ngenda yo gutera ibyase
by'ukuri ni iby'agahomera bunwa birababaje cyane umunyagihugu by'ukuri bica tubura ukuntu ushobora kubaho
ibi bintu ndabiteye ibyase kubera n'ibintu bitwara abantu b'inzira karengane atacyo bazira jyewe rero nk'umunyagihugu akorera mu gisagara cya Bujumbura ndabiteye ibyase nivuye inyuma
ku ruhande rwacu turababaye kandi turatuntuye kuko bariko bazira ubusa ntaco bazira bamwe urabona twirirwa mu ibarabara nyatwirirwa turironderera ubuzima
bibaza inyungu haba ariko barabikora babikuramwo basaba uwo wese abiri inyuma gukubitiza agatima mpembero akareka umunyagihugu agahangana n'ubuzima habavuga ko butoroshe muri no minsi
none nk'umuntu abantu baraye bacitse amaguru wibaza inyungu ubaza ko ari iya hagowe abaraye babuze
guterekana ndende mu isoko inyungu ni yahe kibureho umwana wadapfiriyemo akapa mwene burundi mugenzawe inyungu ni yahe ababigira nibo yakarike kubera nta inyungu nimwe bazobikuramwe
yoma bikora cyankari nyuma yavyo nuko yogarukana gatima buntu ari hagarike kuko nta inyungu ari kararone amaraso y'umuntu yasheshe ntacyo bikomarira
basaba leta y'u Burundi gukora amatohoza hagafata kwa ababikoze nuwo wese abifise mu ruhara bashirwa imbere y'ubutungane
ndera amatohoza ka ababikoze bakabihanirwa mu gihe bafatwa
bosaba leta mbere ndetse n'abajeje umutekano bakadushasha by'ukuri abo bantu bagafatwa hakaba amatohoza yindi kugira ngo umunyagihugu by'ukuri akingirwe
leta niraba icyo yokora kuko twebwe abantu bato bato turarushe tumerewe nabi ntizizogira ko turi ko turahangayika n'ubuzima twongere duhangwe n'abantu bariko baraturondera nibaraba ukungene bo kwegera bajye bafite ibyo bafatwa y'abantu bato bato turi ko turaho
abo banyagihugu bavuga ko n'ubu bafise ubwoba kuko ngo hagize agakoma umuntu aca yibaza ko ibyo bisubiriye basaba abajejwe umutekano kubandanya habarikanuye mu gihe mu kiringo kidashika indwi imwe izo grenade zatewe mu bibanza bitatu biri mu makaritie n'amakomine atandukanye y'igisagara cha Bujumbura izo grenade zatewe igihe c'isaha imwe n'inusu zirenga z'ijoro n'izo grenade zitatu zaturika zatewe hari amabisi aja mu mirango Gasenyi na Marambya iruhande y'ahaho z'isoko nkuru ya Bujumbura ababibonye muri ayo masaha imirongo y'abari batondeye amabisi nayo nyene adahari muri kino gihe kubera ikenagi gitoro yari miremire cyane abandi barundanye bibaza uko bataha niko kumva ugwamo gw'ibyo bisasu bagahundagara abo byafashe batangura gukoma induru batabaza abandi nabo biruka abanyaga amagara muri ako kanya hace hibonekeza abajeje umutekano batari bake muri ico gituro uwari mu gisagara wese yagerageza kuraba uko ahava abafise bagenzi babo bakozwe ko batangura kubatabariza ubufise wiwe arangurira imirimo mu gisagara hagati amuhamagara amubaza ko yoba ari yakiri imiduga yo mu bwoko bwa taxi voiture n'iyindi yaciye itangura gusomba abantu ibajana mu bitaro bitandukanye inyuma yaho mu masambiri z'ijoro ikindi gisasu caciye giturizwa imbere y'ikambi y'igipolisi gicunga inzego z'igihugu iri muri zone ngagaya aho bita kuri message des officiers
ijiga muri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi kandi abarimyi bibiterwa njabukamazi arivyo ikawa icayi n'ipampa batangaza ko ari kabiri na rimwe bagaheba kurima Burundi ivyo biterwa basigura ko ivyo biterwa njabukamazi bibatwara uburyo bwinshi ariko hageze gushora bakaronka intica ntikize inkuru ijiga Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi mu isomegwe na Desire Hatungimana
ibyo bitegwa njabukamazi abarimi bidoga ko atakamaro kanini bikibafitiye nko mu myaka iheze ifaranga ry'u Burundi taratagaciro biri mu byinjiza mu kigega cha leta amafaranga y'agaciro ku rugero rwa 50% nkuko urubuga rw'ibanki nkuru y'igihugu ruvyerekana ikiro cikawa idatonoye mu gihe cimbura kigurwa amafaranga y'amarundi 1380 abarimyi b'ikawa mu ntara ya Ngozi intara ya mbere mu gihugu yimbukamwo ico gitegwa njabukamazi ku bwinshi bavuga ko kurima ikawa muri kino gihe ari ugutumwanya giri kushaka Bertu mukenyezi w'imyaka 50 numwe mu barimyi b'ikawa bo muri komine Busiga
tumaze kubona ingene leta iri kirashira ingufu ku kigori ariko iyi kawa leta batubwira ko igurwa amadolari kandi ikawa ari ihemba abakozi bakorera leta ariko rero turiko turaraba umenga irikiraho nyangwa n'igitegwa cy'ikigori ni ukuvuga umuntu ashoye ibigori ataha yivuga amazina ari nacyo gituma leta kwiye kugira icyo yumviriye ku murimyi w'ikawa
abarimyi b'icyayi bobo bavuga ko kurima icyayi ubu ari nko gukunda igihugu bakavuga ko amafaranga 280 ihinguriro ry'icyayi rya leta ariryo OTB ribaronsa ku kiro aherera mu bikorwa byo gukora ico gitego vyonyene Minani Vital n'umurimyi w'icyayi muri komine Muruta
twebwe cyayi no kuri mu rutatu bagikunda je mba hanyene je nagire ndababwire ingorane twebwe rero tuvuga ingorane dufise twarigeze kuvuga ibyicayi kunge n'umuntu agisoromye kubera imvura n'inyi ashobora no kugwara tugasanga nta mafaranga duhembwa ubu rero je jambo narinje gushikiriza mwanya kuba mwebwe muri ngana mwumva tuvuga tuti ntitwopfa ngaho tutabyabwiye ni none iri ku mutima amafaranga burya ni make cyane gose
abarimi bipampa bobo bavuga ko ihinguriro rya leta ko Jeko libaguriye umwimbo wabo batari wa kugihe ayo bita amafaranga y'intica ntikize angana na majana 7 ku kiro Lazaro ntibagirirwa w'imyaka 56 numwe mu barimyi b'igitegwa cipampa bo ku mutumba mparambo mu ntara ya Cibitoke
igitegwa cipampa ubu nikifashe neza ariko umwaka yahera cyari kimeze neza kubera ko twarashoraga pampa tukarunga udufaranga ku gihe twigisha abana tukubaka mutuzu tukoramo n'urutungwa ariko ubunya ntibigishoboka kubera igiciro ari gito turima duhomba iyo twabajije ibintu by'amafaranga batwongera igiciro bavuga ngo bagiye kubiraba ngo bazovugana na leta ariko twararindiriye leta ntakirakora ko nakime ku icyo kibazo cy'amafaranga kugira ngo batwongere igiciro
mu nama n'abakorera mu gisata cy'ikawa mu mpera z'ukwezi kwa kane uno mwaka ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi Mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarakariye abarongoye amashyirahamwe ya leta ko biba abanyagihugu yafatiye ku ntica ntikize ishyirahamwe rya leta rijejwe gutunganya igitegwa cipampa rironsa abarimyi b'ico gitegwa
mu minsi yaze nakinishije inama ko Jerko hoho ubusuma ntibugira uko bwitwa narazivye amatwi iyumviye umwenegihugu wamugurira amahera amajana 550 ikiro bagaci bagurisha muri Afrique Textile 607 na ugacuba ngo kongera kuyatembagaye mbwira ayo maheri yashirahe nimwaba rero ariyo misiyo mufise gusambura Burundi tugira duhangana n'abazobasubira ejo bavyumve umuntu wese ari muri societe de production ya leta tugira duhangane turari kwaza tunesha
kuba sesenguzi wa politiki y'u Burundi sijya mbere umukuru w'igihugu agabisha abanyonora ubutunzi bwa leta n'abaryi biturire nkuko bishikirizwa n'ishirahamwe Olicom rigwanya ibiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu Mu kiganiro Gabriel Rufyiri arirongoye yahaye abakunzi b'ijwi rya Amerika asaba Ndayishimiye kuva mu majambo agafata ingingo
kubivuga n'ivyo biraboneka ko umukuru w'igihugu bimuraje ishinga murabona yarivuze kuva mu mwaka w'2020 arabivuga mu mwaka w'2021 arabivuga mu mwaka w'2022 arabivuga mu mwaka w'2023 ubu uwe arabivuze mu mwaka w'2024 si myaka ine none mu byukuri abarundi bakereye kuba bivuga cyangwa bakeneye uko afata ingingo abarundi bakeneye ko afata ingingo
ivyo biruko mu gihe umushikiranganje Audace Niyonzima ajejwe ikigega cha leta aherutse gushikiriza inama nshingamateka kwa mashirahamwe leta ifisemwo imitahe ahomba $48 million z'amadolari ya Amerika ku mwaka warongo ishirahamwe Olicom akavuga ko kurya ibiturire no kunyonora ubutunzi bw'igihugu bitera vyunyuka kuva umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikiriye ubutegetsi asigura ko vyunyuwe nuko muri leta rongoye muri kino gihe atabushikiranganje bujejwe intwari ibereye ukivugwa eka mbere ko na sentari jejwe kugwanya ibiturire yahora yafuswe
ijwi rya Amerika tubandanize ku kiganiro ejo
Yibyiza kuri mwese mutajya muhema gukurikira gahunda zose za radio Ijwi rya Amerika yumvikanira ku murongo w'104 ibice bitatu FM Ndizera mukomeshwa kugubwa neza aho muhere mu bice bitandukanye by'isi Tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa kandi mukagizwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mukimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'Ibega Bigari kuri mikoro muri kumwe na Jean Patrick Bikers Amategeko mpuzamahanga agenga uburenganzira bwa muntu yemerera buri muntu gutanga igitekerezo no kugaragaza uko yiyumva mu gihe runaka. Gusa nubwo bimeze gutya byagiye bigaragara ko hari abantu mu gihe bari gutanga ibitekerezo barengera bakavuga cyangwa bagatangaza mu ruhame ubuzima bwite bw'undi muntu batabiherewe uburenganzira. Ingingo ya 19 mu mategeko mpuzamahanga agenga uburenganzira bwa muntu yemerera buri muntu wese ko afite uburenganzira bwo kugaragaza uko yiyumva cyangwa se uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo nubwo buri wese afite uburenganzira busesuye bwo gutanga ibitekerezo hari bamwe bagaragaza ko hari abarengera ndetse kandi bakaba bavuga ibintu bigira ingaruka ku miryango ya bamwe ndetse nabo bakomokaho urugero aha twavuga ni ibyamamare muri rusange aho usanga hari ababinjirira mu buzima bwabo bakabushyira hanze bityo bikabagiraho ingaruka zitari nziza ese nubwo ari uburenganzira bwa muntu gutanga ibitekerezo cyangwa se kuvuga uko umuntu yumva birakwiye ko umuntu avuga mugenzi we mu ruhame uko yiboneye ese haba hari icyo amategeko avuga kuri imyitwarire munyemerere nakire mugenzi wanjye nkuru ze Pacifique atugizeho byinshi kuri ingingo nimuge kure
turi mu muhanda werekeza Nyamirambo kurya nyuma aho muhanza bya Imana Jean Baptiste uzwi ku izina rya Bati waririmbaga mu itsinda rya Just Family atuye akaba n'umukinnyi wa sinema avuga ko hari abantu bisanzura mu gutanga ibitekerezo ariko bakinjira mu buzima bwite bw'abantu dore ko nayo ngo byamubayeho nk'uko bisobanura muri aya magambo
nejo wundi jo wundi jo wundi nako sefata ku mavuta mvuze avuga ku mugore wanje sinzi babibonye avuga ngo ndarongwe ngo umugore mubi ngo w'umukene ngo mu diaspora mubi cyane w'umuke tonye iyo ni harassment yo gwarasinga umugore wa mugenzi wawe arongwe ngo mu diaspora ngo mubi ngo w'umukene iyo byo nyine bwa ni harassment kubyo n'umugore wanje yarakashaka kurega
yabujijwe n'ikize kutamurega
Ninjye amubujije ndabunga ati ni nzavugana nawe kuko numva stiri nubwa namurega agakurikiranwa kanafungo byari kugaragara nago byari kumvikana ko ari umugore abato mufungishije ahubwo byari kuvuga ko ari bato ufungishije fata nicyo cyambaba nicyo cyonyo cyambabaje nawe ubundi yavuga ngenge nyine na kibazo kuki wanyinjire mu buzima kuri ya famiye zanje uheru umuha warning kuburyo iyo akoze irindi kosa especially kuri cyacu ndamubujije ahubwo bita biba ikibazo gikomeye ahitagaragara ko ari ikindi kintu kirimo nako umuntu waye warning akabyumva cyane wabujye kumuregera iki nangira ko sikiganira muha warning mu kiganiro kandi yarakirebye so kuba atarongera kugira icyo kuvuga kuri ngiye rero nuko yumvishe ko nawe yakoze amakosa
umuhanzi Bahati yumva bisanzura mu gutanga ibitekerezo haraho bakwiye kugarukira
bagiye batubeshya bagiye baduhimbira ibintu byinshi cyane ko iyo ugiye kwinjira mu miryango mu mafamiye y'abantu aho ubutangiye kurengera buryo ni ikibazo cyo gisaba kugira ngo abantu batangiye bari bo umuntu kwanza hari kindi kibazo bafite na runaka
kwebwe bwa shoot kwahangana wahamvuga inkuru mbi ntanje nkaza no kuri radio nka kubwira none nayo mpamvu hasari benshi cyane cyangwa ibyamamare byinshi cyane ubutazi abagore babo cyangwa ugasanga ntabwo uzi mama we ntabwo uzi papa we suko baba batafite ariko bafite ubuzima bwabo bibereyemo kandi nabo ubwabo barimo ntabwo tuzwi nka mama hana akora n'urugero bavuga ati umuhungu wawe tuba twabonye baranze ariko ntabwo bashobora kuwambona so mu bibazo bye byose byavuka mu kazi ka mama njye ntabwo nazamo kuko ntabwo ngomba kuba involved mu bibazo byo mugihe nakorana nawe niyo mpamvu natwe mu kazi kacu ababyeyi bacu batagomba kuzamo kuko ntabwo bakorana natwe niyo mpamvu abagore bacu batagomba kuzamo
bamwe mu banyamakuru bamaze imyaka itari mike mu mwuga w'itangazamakuru bavuga ko benshi mu batanga ibitekerezo bakarengera biganje mu bakoresha imbuga nkoranyambaga iri Defense se nabubariraga na Ndewe Mwiza Animali abanyamakuru bamaze imyaka irenga 15 mu itangazamakuru bavuga ko hari ingamba zikwiye gufatwa zigisha abantu kwisanzura batabangamiye uburenganzira bwa bagenzi babo
ntekereza ko kimwe cyonyine numva abantu bareba uwo muntu urimo uvuga ni nyina w'umuntu cyangwa ni se w'umuntu nibura twubahe wubaha umuntu none usigara uvuga ngo uyari mama basesengura gutye uyari giyewe bashyize kuri no karayishyushye byagenda gute tushyiremo akantu ko kubaha usesengure udaseseresa
ariko hanakwira uburyo navuga ngo bwo gukurikirana ku buryo tutajya gufata umuntu kuko yamaze kurengera kuko numufata amaze kurengera uwo yamaze kwica mu mutima amaze kumwica mu mutima uwo yamaze kwanduza amubwira amushora mu ngeso mbi yamaze kuzimushoramo wamaze gutera guhunga no kwanga igihugu yenda yamaze kubikora ahubwo nibakumire niba ngombwa haba muhugurwa horaho yenda yitube ntavuga ngo zabanza kwiga ibi ariko ushaka kumubwira uti niba ushaka gukora ibi saba ubu burenganzira kuko ibitekerezo uri gushyiraho byagiye mu murongo w'itangazamo kuko uri gukwirakwiza hari ibyo ushaka gushyiraho wivugira ibyawe ushaka gufata indimbo ukayishyiraho n'urugero ariko hari n'ibyo ushyiraho bigasaba ko hari ubundi bumenyi wagombye kuba ufite nibyo uwaguhaye uburenganzira we yenda YouTube cyangwa aho social media yanditse ibyo we ntabireba cyane ko ntibiri mu rurimi rwawe naho hari amategeko n'amabwiriza ariko se bene wanyu b'abanyarwanda bene wanyu muhuje ururimi muhuje umuco uri kubaha iki none aha rero ntibivuga ngo gira umutima nama ariko nutagira umutima nama leta nawe nikurebe
uratse ibitekerezo bitangwa hari n'abaturage babyakira nk'ukuri bakabitanga ibitekerezo bakurikije ibyavuzwe kuri uwo muntu Twizeyimana Robert Bodwe umuhuzabikorwa w'umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro Pax Place avuga ko abaturage nabo bakwiye kujya basesengura bakamenya amakuru y'ukuri n'atari ukuri.
Icyakugo ni ukwigishwa. Ruva hari icyifuzo cyatanzwe na UNESCO ivuga icyo twita media information literacy, kwigisha itangazamakuru. Kwigisha itangazamakuru ni ukuvuga ngo si ugushyira fakulte itangazamakuru muri kaminuza, ahubwo ni uko guhera muri mu mashuri abanza, mu mashuri yisumbuye, muri universite, umuntu w'igitangazamakuru akiga gutangaza inkuru, akiga gusoma inkuru no kuyumva. Ko abantu ntago bazi kumva amakuru buryo. Umuntu yumva inkuru kuri radio ariko ntayumva uko inkuru ayumvisha. Umuntu akumva inkuru ivuzwe na Pacifique akayitira Pacifique ari mu by'ukuri ari inkuru ya Gitifu runaka. Bivuze rero ngo birasaba ko abantu bigishwa, bakigishwa kumva amakuru, bakijwa gutangaza amakuru, bakabimenyera.
Abaturage bafata ayo makuru bayasoma bakwiriye kwitwara gute?
Mu gifaransa tureme tugira ngo prendre des choses avec des pincettes, ni ukuvuga ngo kwifatira hagati na hagati. Ukavuga uti iyi nkuru 50% ishobora kuba ariyo, 50% ishobora kuba atariyo. Bivuze ngo nibyo navuze twari tuvuga kiriya twita media information literacy. Abantu bije kusoma makuru, bije kumva makuru, babitozwe biba umuco. Kuko nituvuga icyamamare mu muziki, tuvuge mfate Bruce Melody niyo tuzi mu Rwanda w'umuhanzi, umuntu akubwira ati Bruce Melody imodoka ye yagonze kuko yari yasinze. Ibyo ngibyo bisaba ko umuturage wa Nyabitekeri ubyumvishe, agomba kuba afite uburyo bwo kuba yaverifiye. Mu by'ukuri birasaba ko abo bantu babitozwa, bakabyigishwa. Nta kindi gisubizo tubona mu by'ukuri, kuko uko nabivuze amategeko yagiyeho iki ugasanga ntacyo ahinduraho. Ariko abantu babyigishijwe byatuma umuntu amenya kumva no gusoma makuru no kuyatangaza.
Ni mu gihe Rushingabigwi Emmanuel umuyobozi w'ishami rishinzwe guhuza ibikorwa by'itangazamakuru mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB avuga ko ari kuvugururwa politiki y'itangazamakuru izanafasha kugenzura ibitambutswa mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga.
Ubu nakubwiye ko hari haravugururwa politiki y'itangazamakuru izakurikirwa n'amategeko. Ni ukuvuga ngo iyi mihini mishya y'ikoranabuhanga cyane cyane yakorwa hiki, ari naho biganisha cyane cyane mu kwigisha ari abatanga amakuru n'abayabona. Ariko nanone ko bafite amakuru hariho harashirwamo imbaraga ku buryo, kuko iyo tuvuga ubwisanzure harimo n'ubwo abatangaza amakuru n'abanyamakuru, ku buryo umuntu yabuze amakuru rimwe na rimwe hari igihe atangaza ibitari byo kubera ko yabuze amakuru. Ku itangazamakuru ry'umwuga byo umurongo urahari, ni ukubaka urwego rw'itangazamakuru rw'igenzura, ni ukunoza amategeko n'ubukangurambaga.
Hari icyo ubukangurambaga buzafasha mu bantu mu kwisanzura mu gutanga ibitekerezo abantu mu buzima bwite bwa muntu?
Cyane cyane ko ubu twatangije ihuriro ry'abantu bose bagira aho bahurira n'itangazamakuru. Ubwo ni ukuvuga ngo ni inzego za leta, ni inzego z'abanyamakuru, ni abafatanyabikorwa bemwe za development partners, abantu bose baza kudufasha kubaka ubushobozi, gukora za raporo. Dufite inama ya mbere yo kuganiraho, tuvuga ngo ni ibihe by'ingenzi tugomba guhurizaho imbaraga ngo tubikemure. Ni bibiri kuko cyane cyane ibibazo bizanwa n'ikoranabuhanga ni ibibazo biri ku isi, ntabwo ari mu Rwanda gusa. Tukavuga ngo ibi bintu twafasha abantu gute kugira ngo iri koranabuhanga ridufashe kubaka kurusha gusenya. Ubwo bukangurambaga turashaka kubufatanya, ni kimwe mu bintu byihutirwa dushaka gukora.
Mu itangazo mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho umukono mu ngingo yaryo ya 19 ivuga ko umuntu wese afite uburenganzira bwo kwisanzura mu gutanga ibitekerezo nta nkomyi, no gushaka kwakira no gutanga amakuru n'ibitekerezo binyuze mu bitangazamakuru ibyo ari byo byose hatitawe ku mipaka. Mu ngingo ya 12 y'iri tangazo ikomeza ivuga ko nta ugomba kwivanga mu buzima bwite bw'umuntu, umuryango, mu biganiro hagati y'abantu, kandi ko umuntu wese afite uburenganzira bwo kurengerwa n'amategeko mu gihe yahuye n'icyo kibazo. Nkuru nziza Pacific kubw'ikiganiro ejo.
Bakunzi bacu rero mutubwire, ese nihe umuntu akwiye kugarukira mu gihe atanga igitekerezo by'umwereko avuga ku bandi? Murazi kutwandikira munyuze kuri nimero yacu ariyo 0787 5514 11 cyangwa se 0787 2032 32, ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse n'urubuga rwa X hose no kwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe, ubundi udusangize igitekerezo cyawe turacyakira. Bakunzi b'ikiganiro ejo, tugeze ku musozi w'ikiganiro cya none. Nshimiye buri wese wagize uruhare kugira ngo iki kiganiro gitambuke, by'umwihariko Mizero Crespe wari kuhanga bw'ibyuma, ndetse kandi na Nadine Uwamahoro wari uhagarariye iki kiganiro. Namwe mwese kandi twabanye mu kiganiro cya none, ndabashimiye. Ikiganiro ejo nakagaruka, mwari kumwe nanjye Karime ya Patrick na ubuta.
Mvuko ngusabira Tenga nsabimana kukuza. nzoza amahoro ahora temba nkuruzi ineza ikomeho irenge n'urubyaro ikugira isoko y'umugisha kuba hafi n'abakure kandi iminsi mibi niza nizagutere kuva ku mwami uzakomerewe ujye kwari ugenga byose n'igizo zizabaye impamo uhenza uwakekaga uramenye n'uzimikizi
Radio y'Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tuti mwari muduteza amatwi aha niho twari turabangira amakuru n'ibiganiro byacu vya mbere vya kino gitondo kuri mikro no muhinga bw'ivyuma mwari mwazindukanye na Diana nini nahazwe mukanya bagenzanje baraca babashikiriza ikiganiro dusangira ijambo
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington